ngiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cyane irya nino n'amakuru abibuze kugaruka kuyarabana n'umutekano, tukaza kugaruka kuya politiki ndetse n'agateka kazi na muntu. Aho muri irya nino hatandukanye rero tugiye kubana muri ano makuru, nizere ko mumeze neza. Abari ngaha mu Burundi ibihe byiza nivyo ndabipfurije, ko bari mu bihugu by'ababanyi na mwebwe ndabaramukije. Sinibagiye twumviriza urijya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika, ariko nabari mu makungu ya kure ku migabane itandukanye ya Amerika, Buraya, Asia ndetse n'ahandi, mwese nabahaye ikaze cyane muri ano makuru. Ano makuru yacu araza gushamikira ku ngingo zitandukanye, ariko tukaza kuraba cyane ku ngingo irabana n'umutekano. Hari abagwanyi b'umuhari witwaje ibigwanisho bahejeje kwicwa. Igisirikare cabitangaje yuko abo bagwanyi barashwe barapfa. Turaza kubikurikira muri ano makuru, turabe aho abo bagwanyi biciwe ndetse n'ababishe, turabe n'ico bari bagendereye mu masoko yacu aremeza ivyayo makuru arabana n'umutekano. Nano makuru kandi turaza kugaruka ku zindi nkuru zose zitandukanye, iyo bizirabana na politike, agateka kazi na muntu ndetse n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziravurwa irya nino turaza kuzigaruka ko. Turaza kwakira abamenyeshamakuru batandukanye, ariko tukaza kuhaha umwanya umumenyeshamakuru wacu akorera i Bujumbura, nawe hari amakuru yadutororokanije araza kuyadushikiriza mnyido nido. Sangwa kaze rero mwese, tugiye gutangura nido nido ryano makuru. Shobora kuba utwumviriza ariko utarafyonda kuri sabone, kano na karyo keza kukugira ufyonde ko umanuka musino video karabanze jambo sabone ugafyonda ko, kugira turonse makuru n'ibiganiro ube mu bambere ebashikirwa navyo. Imbere yuko tugira izindi nkuru zose tugaruka ko, tunakira abamenyesha makuru batandukanye cancane umenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura ku nkuru aba yadutororokanirije. Reka tubanze dutangurire ano makuru yacu muyariko aravugwa cane mu karere. Hari amakuru dufise yuko igisirikare ca Congo kimenyesha yuko cishe abagwanyi babiri b'umugwi ADF mu ngwano zabiriye mu kigwati ca Kanana kitari kure y'ikigwati ca Harungupa na karere ka Kirya muri segiteri ya Rwenzori, ni muri teritwari ya Beni, ni mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Kuwa gatatu ariho abo bagwanyi ingwano zatanguye. Mu makuru dufise nuko igitigiri ntabanduka ca baguye muri izo ngwano nticayi bwamenyekane gushika muri kuri uno munsi, ngariko umukuru w'igisagara ca Kirya atanga ibitigiri mfata kibanza vy'abaroberi babiri bikekwa ko ngo aribo mu ari abo mu mugwi ADF bishwe n'abasirikare ba Congo. Ndakubutse ko uyu murwi ADF ari umurwi w'abagarariji wo mu gihugu ca Uganda, ukabukorera muri ayo mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Hari uwitwa Mariki Dogo Wiri, akaba umukuru wa karere ka Kirya, wewe yemeza ko yishikiye mu kigwati ca Kanana ahabereye ingwano zikomeye cyane. Avuga ko ngo yanabonye ubwiwe ibiziga bibiri by'abagwanyi ba ADF bishwe n'abasirikare ba Congo. Mu makuru yo kwizera dufise nuko uyo yemeza ko ngo hari n'abakomeretse ku ruhande rw'abagwanyi, ati bariko barahunga, hari ibiziga bagiye batwaye by'abagenzi babo mu mashamba twarabonye, ibihimba vy'umubiri vyatawe n'abagwanyi, niko uyo asigura. Umuvugizi w'igisirikare akaba yemeje nawe nyene ico gitigiri, naho atavyinshi yashimye kubwira ibimenyesha makuru bikorera aho nyene. Lieutenant Atoni Mwarushayi avugira igisirikare muri zone y'uburaruko avugira ati igisirikare carivunye igitero gishasha c'abaroberi ba ADF mu kigwati ca Kanana. turabandanya kurondera abagwanyi. Turemereye ko tuzobaha ibitigiri n'abanduka vuba, niko yavuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Mu kigwati cha Beni Mbau muri teritwari ya Beni nyene, umukuru w'ishyirahamwe ryigenga Imamove agace kabamwo abantu bo mu burengero bw'igisagara cha Oika, umugwa mukuru wa Beni yari yagabishije avuga ko ngo hari abagwanyi ba ADF mu micungararo y'ibigwati vya Mamove ndetse na Manyama mu mirima y'abarimye, nkuko amakuru yagiye avugwa. Kwa cumi ndamukiza abanyagihugu bashika umunani barishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko ngo ari aba ADF mu gice cha Kiria, nkuko amakuru ava muri ico gihugu avyerekana. Ngivyo rero ibirabana nivyo biriko biraba muri Republika Iharanira Rusangi ya Congo. Ibi bikaba bije inyuma yaho hari inama ikomeye cyane umukuru w'igihugu cha Congo Felix Antoine Tshisekedi yatangarijemo ko agiye guhagurukira imitwi y'abitwaje ibigwanisho ibarizwa muri ico gihugu. Ivyo akaba yabivuze mu mubanano yahaye abaserukira ubumwe bwa Buraya muri ico gihugu. Kuri ubu ngubu rero ngo imirwi itandukanye irimwo ya abitwaje ibigwanisho, harimwo iyiva mu gihugu c'u Rwanda, harimwo nka FDR ya FNL ikorera muri ico gihugu, hakazamwo imigwi y'abitwaje ibigwanisho iva mu gihugu c'u Burundi, harimwo Rede Tabara ndetse hakanavurwa imirwi itandukanye irimwo nka Mai Mai ndetse n'indi migwi yitandukanye iteza umutekano muke muri ico gihugu. Ivyo byose Perezida Felix Antoine Tshisekedi avuga ko hagiye kuba ugufatanya kugira iyo mihari ituzwe. Ivyo rero zimwe mu birabana n'umutekano, reka tubandanye n'andi makuru ariko aravugwa cane. Mu yandi makuru nk'uko nari nabikubwiye hari ibiriko biravugwa cane, ariko imbere y'uko tubigaruka ko nanone ku birabana n'umutekano, reka tubanze turabe kuri ino nkuru yihuta cane iriko iravurwa ku munsi z'Abarundi. Leta y'igihugu cha Tanzania ikomeje gufatira ingingo impunzi z'Abarundi zahungiye muri ico gihugu inyuma y'iyugagwa y'amasoko rusange ndetse no kubuzwa kurima, noneho ngo babujijwe no gutunga ibitungwa bitandukanye vyahora bibafasha mu buzima bwabo bwo mu buhungiro. Amwe rero mu makuru dufise tukesha ijwi ry'Amerika nuko kuwa kane hari bamwe mu bagize ico batangaza. Turaca twakira umumenyeshamakuru wacu akorera i Bujumbura, nawe adushikiriza inkuru zitandukanye dutororokanirije zirimwo iz'umutekano, iza politike ndetse n'ibindi byose biri kubera vuga cyane no mu gihugu. Sangwa kaze byose mubikurikire.
Niyindi tuya nka mu nkambe turayigoremwo cyane kubera kuvana n'ukuntu ibintu bafata bakaduha ibihano, impene, inka, intama ngo nibabikureho mu nduta, kandi ariko nariko byo dufashije nk'abantu twireranye, tutafise abantu badufasha kubarera, ukadusanga nk'umuntu yoba azifitiye izo mpene aho izo ntama, ibyo bindi batunze bigatuma nariko bidufasha. Arashobora kuba agenda no ku isoko akagurisha nk'agahene kamwe, nk'utu n'ubudanza nk'utwo tunyanya, usanga arajara gushoreye nawe ukaronka utuntu uhereza abana, kuko n'umuntu ntiyobaho n'umuntu akaba mu nzu ata n'ikintu na kimwe kigira kimwe kiramurinda, n'inkira rinda umuntu, impene ikarinda umuntu. Umwana arashobora kugwara akabura utudonge muwo mwanya dufitiye ku buryo ukagenuka akadandaza umwana akaronka utuntu nyene two mufashisha, ndetse nawe ukuze ukaronka utwo wifashisha mu mwanya uba ufite k'umwanya wo kudandaza. Ariko ubitwariye ko rimwe nk'inka nka zibiri aho zitatu ukagenda kuzidandariza rimwe urumva katanya ngubu babirimo.
Twebwe aha ni ukuri turafise ingorane nyinshi, kandi izi ngorane ni ukuri turabona ko ziturengeye nukuri turasabye yuko mwadufasha mukadukurikiranira mukaturabira nukuri ibi bintu mukaturabira natwe yuko mwisunze yuko natwebwe turabana babantu mwisunze ko turabantu bahema kandi bahumeka kandi naho ego turi impunzi mugani si kuvuga ngo turi impunzi zapfuye cyangwa si kuvuga ngo turi impunzi zitagihema
twebwe twabaye impunzi keshi twagomba UN na Tanzania ukuntu boraba bakaraba ukuntu bodukura na hano bakatwunguruza kuko nk'abamaze gufata ibihano byinshi twebwe tuba tugowe bato bato urabona nk'aha anye duhungutse nk'abantu babaye mu makambi keshi cyanke bahunze keshi ntibashobora kuronka naho baba cyane ngo baronke ifashanyo zikwiye niyo umuntu agiye apfa yangara uko nyene atagira yajaniya none twasaba nka yuwe ni nyene na Tanzania yatwakiriye ukuntu bo tworohereza kugira ngo nibi bitungwa barabe ukuntu bo bigumizaho kugira ngo abantu nyene baronke nk'amata bagabo bahereza abana nk'uko ubona yuko impunzi z'amazago ati bini bizogira gute bizobafasha bibafashirize ubuzima bwanyu
leta ya Tanzania nukuri twayisaba nkuko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu itwumvirize ivyacu kuno bimeze ubuzima bwacu nkuko ari umuvyeyi kuko umuvyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose ashobora kuba ko bashobora kuyante kuzibona none mwumva nkuko yatwa nkuko batwakiriye badukunda nibadukunda ubuzima bwacu batugwanire nkuko babisavye boko byuko byuko botugwanira
none uburaba bafashe ibihano none ko bafashe ibihano by'impene bafata ibihano n'ibiribwa ibiribwa baragabanya none hariho nkatwebwe twahunze kera kuvana ntanguye guhunga natanguye guhunga nkiri mutonya tugenda mu misozi yahariya muri Tanzania nyene hariyo harabana n'ikigoma tubayeyo niho bagize rero kuri ndade ati nimuhunguke turabura iyo tujya niyo tuba none nk'ubu kubafashe n'ibihano ngo abantu bose nibahunguke natwe n'abana twabyariye ino sinahantu iyo twabaye none tuzoca tugira gute none n'aya masoko urabona bayateyemo ibiti nta kuvuga ati rero umuntu azorya gute azobaho gute nta mboga batupokeza nta tomati none ibintu byatunaniye kwera
ngo zisanga nyene ingorane nyene ngo usanga nyene abantu barababaye cyane kacha wumva ati ngo hunguka hunguka bamwe bafite niyo bahungukira bajya amatongo bamwe barahetse barabayikira mu matongo abandi barahunga abandi batufise ubwoba bwo gusubira mwa matongo kandi niwe muturabira uburyo bwo mwotubungabunga mukadufata neza kugira ngo narwo tworohegwe mu mutwe kubera byashika no mwibyo tukabura mbese n'ikiro yo kuryama kubera ibyiyumviriro kwiyobaza none mu Burundi ko ndavuye yo banyirukako kubwira itongo aho n'ibindi aba bana nzobatwara hehe ubona bimeze gute rero turasabye rero murabe ingene mwutugirira neza mukaduha amahoro mu mutima no mu byiyumviriro natwe tukabaho neza nk'abandi
amahoro iwacu amahoro iwanyu nimwibagire kuvyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi Ndikumana Leonce ni umurundi yigisha iby'ubutunzi kuri kaminuza ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yatanguye kuhigisha mu 1996 yaronkejwe hagashimwe ka Andrew Carnegie Fellow gahabwa abahinga n'abashakashatsi bo mu rwego rwo hejuru Ishirahamwe yamuhaye ako gashimwe Carnegie Corporation of New York yamukomoreye amafaranga angana n'200,000 by'amadolari y'Amanyamerika akazoyakoresha mu kiringo cy'imyaka ibiri kugira ngo acukure bihagije mu bushakashatsi azobereyemwo bujanye n'ihungisha ry'amafaranga ava muri Afrika agana mu yindi mice y'isi mu gihe hari hahiganywe abashika 300 ari mu bantu 2026 batowe kandi habaye umwigisha wa mbere w'iyo kaminuza aronkejwe ako gashimwe
nyuma yaho ku Kuri kaminuza y'u Burundi hari hafashwe ingingo ko umunyeshure ahiga abwirizwa kwitwaza impapuro 10 kugira atunganirizwe dossier akademike. Bivuye ku bukene budasanzwe bw'impapuro muri iyo kaminuza, uyu munsi Jean-Baptiste Ngomirakiza asanzwe ari doyen yasohoye itangazo amenyesha ko impapuro zabonetse, akaba yasavye n'abaserukira abandi kuja gutora izari zimaze gutangwa. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 2008 ndamukiza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano userukira ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi UNHCR, aho waserukira iryo shirahamwe yemeye ko ishirahamwe arongoye rigiye kubandanya rishigikira u Burundi mu bikorwa byo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu bindi bihugu, kandi ngo yanezerejwe cyane n'ukungene abarundi bari hanze bariko baritabira akamo batewe ko gutahuka mu gihugu cabibarutse. Kuri uyu wa kane genekerezo rya 2009 ndamukiza umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yahaye umubonano userukira Misiri mu gihugu c'u Burundi Yasser El Atawi. Mu vyo bayaze hariho gufashanya mu bijanye n'indero, uburimyi n'imico, ndetse no gukuraho visa ku bakoresha passeport diplomatique na passeport de service hagati y'ibihugu bibiri. Kandi igihugu cya Misiri ngo kizotanga abaganga n'ibikoresho mu kugwanya COVID-19.
Umushiranganje wa mbere wa Leta y'u Burundi ahije guha umubonano userukira igihugu cya Misiri hano mu Burundi, akaba yitwa Yasser Sahe Mahamud El Atawi. Nkuko mubizi rero, igihugu cya Misiri n'igihugu cy'u Burundi ni ibihugu bifitaniye imigenderanire myiza cyane, ibihugu bigenzi, ibihugu bifashanya mu bitari bike. Mbere uko gufashanya n'ubwo bucuti bukaba bumaze igihe, kuko bwavutse mu 1993. Ivyo bihugu rero ko ari bibiri, Burundi na Misiri, bifashanya muri byinshi. Aha twabamenyesha igihugu cya Misiri gifasha Burundi mu bisata bitandukanye. Aha twovuga nk'indero, amagara y'abantu, uburimyi, guhanahana amakuru no mu by'umutekano. Igihugu cya Misiri kiraronsa ubumenyi abanyeshuri b'abarundi, eka mbere n'abakozi ba leta bipfuza kunonosora, bakaba hari abatari bake bamaze kuronka ubuhinga n'ubumenyi muri ico gihugu cya Misiri. Muraze kandi ko igihugu cya Misiri n'igihugu cy'u Burundi bifise n'ikindi kidasanzwe kibihuza. Aha twovuga rwa ruzinire, muzi yuko ruva mu gihugu cy'u Burundi maze rugaheza rugasesera mu gihugu cya Misiri. Abategetsi rero babiri bayaze baravugana ibyerekeye iyo migenderanire isanzwe hagati y'u Burundi n'igihugu cya Misiri. Aho mbere nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa Leta y'u Burundi yashimye cyane arabicisha kuri umuserukizi w'igihugu cya Misiri no mu Burundi ko ico gihugu camye kiri hafi y'u Burundi, kandi uko kibandanya kiri hafi kuko biranibonekeza mu byo ibyo bihugu bibiri bifashanya. Aha rero nyakubahwa waserukira igihugu cya Misiri hano mu Burundi yasubiye aremera yuko bagiye gukomeza gufashanya hagati y'u Burundi n'icyo gihugu aserukira hano mu Burundi. Mbere bakaba bagiye gukomeza cyane mu byo gufashanya mu byerekeye indero, amagara y'abantu, uburimyi, guhanahana amakuru, imico n'akaranga. Banavuzekanye kandi yuko bagihagiye kuba umugambi wo gukuraho kimwe bita visa ku Barundi canke abanyamisiri bafise za mpapuro z'inzira bita diplomatique canke impapuro z'inzira z'akazi kugira ngo abo bantu bashobore kugenderanira atagusabwa za mpapuro atagusabwa bimwe bita amaviza mu gusozera nyakubahwa userukira igihugu ca Misiri no mu Burundi yamenyeshe ko agibagiye kubandanya bafasha Burundi cyane cyane muri ca gikogwa kidasanzwe cyo kugwanya ikiza coronavirus aho yemeye ko agibagiye guha ibikoresho hamwe n'abaganga kugira ngo bashobore gufasha muri urwo rugamba kugwanya icyo kiza
ku itangazo ryasohowe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura ku bijanye no guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukozi uzohimbazwa ku igenekerezo rya mbere Rusama umwaka wa 2021 ntawe uzokwinjirana telefone ngendanwa canke udusakoshi twafasoni mu gatutu naho nyene nta kujana udushakoshi ngendanwa umukozi wese ategerezwa kuzokwambara umwambaro w'akazi ivyo birori bikazobera ku kibuga citiriwe intwari kuri uyu wa kane umushikiranganji w'inyubako ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro yashikirije ivyo umushikiranganji arongoye bwaranguye mu gice cha gatatu cy'umwaka wa 2020 ushira ubihumbi 2021 Deogracias sanganye umwami yashikirije ko leta y'u Burundi igiye gusanura amabarabara nka yose yononekaye kuva mu mwaka uza kubera ko yarongereje uburyo muri ico gisata buva ku mafaranga y'imiliyaridi 8 buja ku miliyaridi 28 mu mafaranga leta izokoresha mu mwaka uza w'ibihumbi 2021 ishira w'ibihumbi 2022 kandi ngo mu ntumbero yo kugwanya umwanda utegwa n'ibisigarira by'imiduga itagikora ngo bagiye gushikiriza ibyo bisigarira igisata cha Uber kibigurishe hama bizoheze bihingurwemo ibindi bikoresho buramatari w'intara ya Gitega Venant Manirambona ahamagarira abanyagihugu bo mu ntara arongoye gufasha abajeje intwaro kubahiriza ibiciro vya leta mu kubamenyesha hakiri kare igihe cyose babonye abadandaza badugije ibiciro bitari mu mategeko na cyane cyane muri iki gihe ibonekeza iduzwa ry'ibiciro ku isukari no ku kinyobwa cya Amstel. Emi Chishahayo buramatari w'intara ya Kayanza yaraye asavye ba musitanteri barongoye amakomine agize iyo ntara kwitwararika kutegekaniriza kazoza abakozi b'amakomine hamwe no kubarihira ubwishingizi bwo kwivuza nk'uko bitegekanijwe mu buryo amakomine akoresha mu ntara ya Bujumbura komine Mutimbuzi quartier Tenga haravugwa ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi aho icupa rya Amstel igugwa amafaranga 2,200 aho ribonetse mu gihe ifanta ibonetse igugwa amafaranga 1,000 impamvu ngo nuko ivyo binyobwa bitakiboneka ku rugero rusabwa kandi aho babirangurira ngo barabizimba ko iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu murakoze.